mwe tuko turabitegura a nuko a ingaha a murabona hari imyanda isanzaye twari twimviriye rero yuko twokwimba nyabaregama imyanda yose tukayishiramwe kugira ubucafu tubushire hamwe kandi no muri kantine hariho dushobora kwegeranya ubwo bucafu bwose bureke gusanzara ngaha.
Kwanza turakengura kwanza ibikorwa bikorwa ngaha kuko bituma abantu bagira isuku kandi bituma na za ngwara zifatiye ku mwanda zigabanuka. Tugashima yuko ahubwo ibikorwa nk'ibyo bahubyeho hose na cyane cyane kugira ngo isuku ibane yose mu mashuri na cyane cyane ishuri ifite nyabarega imyanda irafirosha kwegeranya no guturira mugatanya gadufise cyusanga ari kibazo.